Hai nō rei te iwi kua puta, ngā tatauranga tōranga pū o te wā I kohi ai e Verian, hei whakapuaki mā mātou ki a koutou, ko ngā tatauranga mō te pāti Māori me act etahi e whakakorikori ana I ngā whakaaro. Nā reira kia tirohia e tātou ngā hua o ngā tatauranga tōranga pū tuatahi o te tau 2020 māwha. Kei te pai te noho anā hinara, ara kei te 38 ōrau o te tautoko, ko tahi ōrau te pikinga ake, kua wehe etahi o ngā Tauhito Reipa, Grant Robertson I te rā nei. Ae, ki te ana tērā I te tatauranga mō rātou ara kei te 28 ōrau rātou e noho ana. Uu ana, te timatanga o te tau mō ngā kā riki. Me ki pēnei e pō tatu ana rātou I tēnei wā nei. E 2 ōrau te hekenga iho ara ki te 22 ōrau o te tautoko I tēnei wā. Huri atu ki tō tātou hoa ki a David Seymour me act. Kai toa hoki, kua heke ki te ōrautanga haka rawa mō rātou I ngā marama nei ara, kua heke rātou a act ki te waru ōrau noiho o te tautoko. Aotearoa tuatahi, kāre herere kētanga, engari ko rātou te rōpū iti rawa nei te tautoko I roto I te kāwanatanga upoko toru nei nā hinara act me Aotearoa tuatahi, ara e ono ōrau noiho o te tautoko a ngā kaipōti I uitia, ara e rere ana ki te rōpū Aotearoa tuatahi. Engari, hei whakakapi ake, ko te pāti Māori, te rōpū e tino angi tū ana I roto I ēnei te tauranga hou nei, ara e 2 ōrau te pikinga ake ki te 4 ōrau, kuia ko te ōrautanga teitei rawa mō rātou I te hia tau.